Gompieno re a leboga re leboga puso ya rona ya Freestata ka letona Mokwena ga mmogo le Premier Dukwana le botlhe ba patileng ka gore tlisetsa diphologolo dikgomo tse 15 le dipo tsa tsona tse pedi. Seno ga se mpho fela, ke mpho ya gore morafe o gole ka gore ha khosi diphologolo tse di gola mo lesakeng la gagwe go raya gore setšhaba le sone se tlile go ungwelwa thata.
Mmuso o teletsweng pele ke tonagolo Dukwana le lefapha la tsa temo le ntshetsopele ya dipaka tsa magae ha re tshepisa re a delivera, ha re romiwa re a matha, ha o biwa re a utlwa. Ha re ntse tjena matlafaditse setšhaba ene re matlafatsa setšhaba through wena gobane re a tseba ko wena motho a ba tshwereng kwa motho a ba eteletseng pele, mme re re molemong wa rona le wa bona ga o atlege go ngatafale o feta mona. Ke lebogile.
Modimo o nko emetse, ga se phoso gore e be se se diragala mme se simolola ga pele, ka gore go baakanya o tshwanetse o boe o boele ko dithakong go a go ipaakanya. Mme re a leboga mo Premiere a re nne re tswelele pele re tshwaragane fela jaaka re tshwaragane, re tle re bone ha phetogo e re e batlang e tla diragala, ka gore ke a itse gore pelo ya gago le pelo ya me di ntse mo sonseleng yesi fela go bona re tsweletsa matshelo a batho ba rona pele.